On the TV set because I want you to meet the Manutaki Maori Concert Group. Give them a hand.
Te pute mo ngā tamariki o Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Group. Tremendous performance here in the Auckland Town Hall.